lela e ihamba yo igcwela me fiyahlaba kodwa noma ngutheni noma kanjani yekumele ndihambe ndide ndifike ekhaya 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 ezindabeni ezingcwele abuba wehleli khona ezindabeni ezingcwele abuba wehleli khona Uthe xa ndifika kuye ndiguqe ngamadulu phambi kwakhe ndithi bawandixolele endikwenzileyo bendilahlekile kodwa ndibuyile ekhaya 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 ezindabeni ezingcwele abuba wehleli khona ezindabeni ezingcwele abuba wehleli khona ekudala kudala kudala ndihamba nyawo zami Masinga nikezeli Kama nithi xa ndijonga wo ndibone Wo sekude Kukude apho ndiya khona Ekhaya 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 Ekhaya